Mani magira annabi shugaba Kai da ke mata Ali Haidara na Fatima Yeah.